The Gambian Mubantu or Nabuna, Mzee Musonso, put a Naku chaye,
Chitawo bwafa n'echo seminu mujino wa manga nze ngendo kwase nku nze ngendo kufunda okufumba nze ngendo okusomba enku ezigendo okusula okumulambo otende atoba bani chana yenyini ngeso setwali agenda kujikwa atako tata wafa di